sallallahu alayhi wa sallam, he said, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. That Allah subhanahu wa ta'ala and all the angels, they send their prayers upon those who eat as-suhur. This is the reward of the person that is hasn't fasted yet. This is just his suhoor. That's already the reward. Allah Azza wa Jalla, the angels are sending salawat upon this person, meaning he is being made mention.
No clouds in the sky. Yeah.
Thank you. da 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 da